Exodus ti du baako na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ
mema ɔhaw biako aba Farao ne Misraim so bio na ɛno akyiri no ɔbɛma mo afiri ha akɔ ɔbɛma mo akɔ koraa pamo mpo na ɔbɛpam mo afiri ha afei kasa ma ɔman no nte sɛ mmarima ne mmaa mmisabisa wɔn namfonom hɔ dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ
na Awurade maa ɔman no anim baanyam wɔ Misrifoɔ anim nso ɔbarima Mose no yɛ kɛseɛ pa wɔ Misraim asase no so wɔ Farao nkoa ne ɔman no anim. Na Mose kaa sɛ
Awurade seɛ nie, anadwo dasuo mu no mɛfiri adi mafa Misraim, na Misraim asase so mmakan nyinaa bɛwuwu ɛfiri Farao abakan a ɔtena n'adwa soɔ so de kɔsi afena a ɔwɔ oyuyammoɔ akyire abakan ne mmoa mmakan nyinaa so. Na osu kɛseɛ a ɛso bi mmaa da na ɛso bi nso remma bio bɛba Misraim asase nyinaa so. Na Israel mma nyinaa deɛ ɔkraman mpo rentwe ne tɛkyerɛmantia wɔn ɛfiri nnipa so kɔsi mmoa so. Na moahunu sɛ Awurade apae Misraim ne Israel ntam, na wɔn nkoa yi nyinaa bɛsane aba me nkyɛn abɛkɔto me aka sɛ, frɛdi kɔ wo ne ɔman a ɛdi w'akyirɛ no nyinaa, na ɛno akyirɛ no mɛfiri makɔ.
Na ɔde abufuhyeɛ firi Farao nkyɛn kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ
Farao rentie mu na amama anwanwadeɛ adɔɔso wɔ Misraim asase so.
Na Mose ne Aaron yɛ anwanwadeɛ nyinaa wɔ Farao anim, na Awurade prim Farao akoma na wama Israelfoɔ no amfiri n'asase so ankɔ.